Yenhwe Kwabre East ne Kwabre Afigya Kwabre South Yenhwe Miami Kuro Matimatim Yenhwe Kwan bia ye nam so me chama ya otimi nje ono so ohene kese ya owo mpato omi yen kwahwe omo kwan so nti timamufo ne edi ya o 2024 aye be dodo na na nto aba edi nti ya yato aba na ya bre yenhu mfaso obi ya nyawo so nti di nti ya dom call parliament you should do the needful with us and na mabunu no Yana, a duber be obia, or more as you say, no nashemi, no nashemi. When you was here and farmway and farm on Johanna, Yadebo. Assembled to a bedu be now at a group and unity. In Jomon Lab or Mohase. Aim offer, assembly no catcher, no offer or tell in Saint Francois, or Bear Chirino, and Patuum a chan crumone as a young copy of him. Miss Salmon was assay. Say, so soon, more dear, a bedu be no bedroom and unity. Na wunya asem abaje de obekama wo nti na okoso atu mefo eno ana abo ame a ebredu ye oso mensa no anya de ne kula nti de mechanze omumle omo ho ase na ahoblase yiwe mankuni ohiri okay me dasi seka bo ame no kaso ni bebia ni friba na nka hode nka sika wo ho yi nanso mi hu se e fi ejapade nti se manfa ne kodi abonte a ayam fu so ene ma amade mi de bia to ho ame fae sas sem mesre nanano se waba de o predecessor wa ye no se wo ye hu bibi ni ye a ye na mfa so bibi mra anya afi na obetwa bo kakraka de ato mi ade so na wo de langas akugu site emfa so bibi emma emfa pepepe ye no so emma e bi atama nipa na toy no be afi mvimi no bi krompa na dwuma asem e basa na na ye se timfo utimi ni nti wo woro ne ka wa fa na meti de mesre ne se ye mfa na kwa so na yefa no kwa zoa nkunyu